Deputy President Kejoke hau wagweta uhoro wa nuiganire na uria president yekite ni wakutitwo kigweta kuma kiambiriri-ini ati nigukoragwo kwina ata kambuni kwina shareholders kaya andu aria matakoretwo magicontribute guthondeka thirikari ino me shareholder kai maragikirirwo na matiakoretwo me shareholder na wena wagwetete uhoro wa shareholders.